ubambe yakho le la la ubambe la uyakwazi ubambe ngifuna ukuzwa ukuthi thank you la ubambe la mana ngikhethe lo dlaleli Manchester United ngibambise lo ofana nalami lo dlaleli Wigan ninike lo ngibe senginika omkhulu kwedlula bonke ngulo kuthiwa mbani wena sengikhangela lo ngani support Chelsea ngithi bamba la sengisithi bamba la sengisithi bamba la obambe iqiniseni bakho ongabambanga ba ongaba onga wena ulala uthi obamba la wena ulala uthi obamba la ufuna ukubona libhala lisenza izimanga bamba la ngoba ongabambanga bamba la omunye bamba la libhale libhale limbhale lincwadi liyayazi okuthiwa ngama-penipals ubhale akwenisule 2 asoze kunike 2 bamba la.